you know, simecha kokufana, sokushooting tombe, you know, family pictures, sibe right.
Simecha.
Simecha, yeah.
Simecha la, mgandi.
Sibe bahle, like have memories.
Sibambe nje. Sesuke lezi basho sekwaga. Fana basho siyakuthuli. Ufana siyaku uphumla le basho kwentwana ngezo basho bayafodwa ngale. Yok mecha. Smeche.
Smeche.
I'm so lonely. What? Achana ngumnguni yamecha. Sa mecha ngomchato. Kwahlatshwa kwenziwani saye ntombini. Kodwa sayo kufoda, sifoda nasifoda yini, and sifode labo bani kwenzakalani kanti. Yini kanti man? Yini? Oh, man. Entandi zindo. Uthandi zindo mina ngibhalela.
It's more like you don't want us to have fun. Angazi ukuthi wena uthabiswa yini ku relationship. Like our relationship is so old, dull.
Ngibhede ngiyakuthengela ikhekhe. Anniversary ngiyakuthengela izinto ama-present. Imperfume nje unuka kamnandi. Yini kani lenza fanele kube ne-fitching parade kokho batho kuyaphunywa kuya kuyokufodwa kwenziwani. Hey, kuyokudliswana. Sona, my ice cream. Ah, mhlambe ngayithenga sihlisana. Sisodwa sibabini kamare. Kansenzele ukubukwa na. Usona uthandana nami, uthandana nabantu. Uthandana nabantu musu. Ufuna ukubona. Usibukwa. Ayibona abaphethe bari motho ke seboko. Umponeng, abantu umponeng. Abanga. Just mechile. Wow!